Tomar jaera na yuk ya cieng braket aci bela mamu. Mos makende wo ke dor chunya ka momo luasi ka nyam nyako iko chomi ter ka cieng ma pia chore kor boche. Kawe achiel ka chiel monde pide nyakrundu mar chunyi ka moko bitonga ang to biro nyuolo mirindo mar era mogonde kinda kodi. Tok mos daer mar koni ni singo mana mi nyasa timo kamano. Nyanyiu ni kamisa rio marachar gi marateng. Mo mar bintel Sudan gisolea. Scarf mugore Tupac. Togi chemical mar loso wich. Ang idhi kaw gi kanyasa kwa chiondi aso. Skat abiro nyiew ni tija ng'wen juma manyien ka wang'o maka kendo. Yufi nya somo barua manyie mi oviko mondo kela. Manyie wacho ni chich ni gamo remo. Be se dhir nyamrero mamina doli mondo muli. Seche moko en rariu kuro kikwa rikni. Ka en ich to buro chuno ni mondo wawuogi nya kindu chibobi mondo golnwa godo. Kato bed ni maudhi golnwa marabich kuro nyalo keto nyingwa. Aparo ni niwinjo gima notimore kinda go kech maru butpong joka dondi. Negigeng'a gin gotidi majong'a ojwang' ninja kod solo Jackie Chan. Ne okadwa gora kodgi lakini ka notamo wang'a nochuna managoya dhong'. Kes no ni ka chief. Wacha us nyarobondi to kik chandi anasewera kode. Makiwacho ni nogeng'i ni anosiepne to mago jochiende jokofware mane wuongi onego. Sani en demo pinyarambo koro wewa mos. Mogik. Wang wanyalo rade signboard mar Kaloma mantiro monyole maket. Sa 11 kamae. Koso warade tok duka jalego mondo wawach modong. Kin thuolo tikona dedication Angelina Ralego by Awino Lawi. An Mari Mogeni owugo Spider-Man. In bracket Deadly Prey.